With a moo moo here and a moo moo there, you're a moo, they're a moo.